Magu magu bas bati Mombasa. Nanyambola ma India. Gigeza njama kai magwa mabata.
Mombasa ready.
Nelira kuma mango kumaka kumulolongo. Mombasa, Nanyambola, ma India, Gigeza njama kai magwa mabata,
Mombasa
rodi,
Nelira, kuma mango kumaka kumulolongo.
Katika na wana mwenyeki wea wito nyo tomara.